Ngiyathandeka imali yendoda. Yeah, ngiyathandeka imali yendoda. Ngiyathandeka imali yendoda.
Ngiyakhomba ngingayikho mitengeza ngemali.